murumva radijwe rya America ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Aloys Bigirimana.
Maramutse Jeffrey turehera ku ntambara muri Sudani. Leta zumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko impande zishamiranye muri Sudani zumvikanye guhagarika intambara mu kiringo cy'amasaha 72 uhereye saa sita z'ijoro zo kuri uyu munsi wa mbere. Ibi bitangajwe mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi, iby'Abanyaburaya, iby'Abarabu, Aziya ndetse na Afurika biriko biratanguranywa gukurayo abenegihugu babyo. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze ko uyu mwumvikano washitswe ko inyuma y'ibiganiro bitoroshye byamaze iminsi ibiri. Yavuze kandi ko aka gahengwe k'intambara gatangurana n'uyu wa kabiri izi mpande ariko zikwiko zitubahirije n'iyindi myumvikano yabaye mu ndwi iheze. Ugutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya leta hamwe n'umuhari w'abaparakomando wiswe Rapid Support Forces kwatanguye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Abantu hafi amajenerali na 27 baramaze kuhasiga ubuzima. Ibitaro bitari bike ntibigikora, eka n'imihana y'abanyagihugu yahindutse urubuga rw'intambara. Amerika isaba abashamiranye gushyira mu ngiro aka gahengwe gashasha k'intambara bumvikanye ko. Umushikiranganji Blinken avuga ko Amerika iri kirakorana n'ibihugu byo mu karere ibindi bicuditse mu makungu hamwe nabo byega muri Sudani nyene kugira iyi ntambara irangire udakigaruka. Akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano nako gategekanya gukorana kuri uyu wa kabiri kuri icyo kibazo cy'intambara iriko irabera muri Sudani. Naye muri Haiti igipolisi cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu 10 bakekwa kuba abo mu mugwi w'abasuma ugisibije muri icyo gihugu batemaguwe kandi bongera baraturigwa n'abanyagihugu ku mugwa mukuru Port-au-Prince ejo ku munsi wa mbere. Umuvugizi w'igipolisi cya Haiti Gary Desrosiers yavuze ko umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho bishwe bakuwe mu modokari bariko bagenderamwo ku mugwa mukuru. Bishwe haize iminsi abajeje umutekano batana mu mitwe n'iyo mihari y'abasuma. Amasanamu ya video yakwirakwijwe ku mbuga nkwaniro yerekanye ibiziga birunze mwibarabara hamwe ni n'amapine hejuru yabyo. Imigwi y'abasuma muri Haiti yatanguye kugira inguvu kuva mu 2021 perezida Jovenel Moise yishwe. Igenzura hafi bice 80% by'umugwa mukuru Port-au-Prince. Leta ya Haiti hamwe n'abategetsi bo muri ONU basaba ko harungikwa inteko mvamakungu zija gufasha igipolisi kugwanya abo basuma.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu ni muri Pakistani abantu 12 bagizwe hanini n'abapolisi barishwe n'umucanwa waturutse ku masasu yaturikiye mu bubiko bw'ibigwanisho mu gituro cy'igipolisi muri Pakistani ejo ku munsi wa mbere. Uwo muriro wasanga ngo igituro cyose cy'igipolisi kigwanye iterabwoba mu gisagara cya Kabul mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Khyber Pakhtunkhwa ihana rubibe na Afghanistan. Irisanganya ribaye mu gihe ibitero by'abitwaje ibigwanisho ku bapolisi byiyongereye muri icyo gihugu cya Pakistan. Byinshi byagirizwa ishami ry'abagwanyi b'abatalibani bakora ibitero by'iterabwoba kandi byatanguye gutera ubwoba abanyagihugu ko hashobora kuba ibitero bishasha. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistan yavuze ko icyo gitero cyo jeje ku munsi wa mbere ari gitero cy'umwiyahuzi. Mu kwezi kwa mbere umwiyahuzi yari iyambariye ko bombe yariturikije mu musigiti uri mu kibanza cy'igipolisi mu gisagara cya Peshawar mu buraruko bushyira uburengero bwa Pakistani. Icyo gihe abapolisi barenga 80 barahasize ubuzima.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kuri Iran naho leta zumwe za Amerika ejo kuwa mbere yarafatiye ibihano abategetsi bane bo muri ico gihugu abagiriza gukubagura abanyagihugu bagiye mu myiyerekano mu mwaka uheze biyamiriza igipolisi inyuma y'ifatwa hamwe n'urupfu rw'umwigeme yafunzwe yagirizwa guca kubiri n'imico hamwe n'akaranga kubijanye ni nyambaro. Amerika yarahanye kandi ubundi mutegetsi agira gatanu muri Irani imwagiriza kuba yarahagaritse urubuga rwa internet rutanga amakuru kandi rukundwa cyane. Yagirizwa kandi gusuma urusaku ku bamenyesha makuru hamwe n'abaterekwa ubutegetsi muri ico gihugu cya Irani bugize inshuro ya 11 ubushikiranganyi bw'ikigega bwa Amerika bushira ku rutonde rwirabura abategetsi bo muri Irani bagize uruhara mwicwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini. Amerika ihambije Ubwongereza nabwo nyene buza bwaramaze gufatira ibihano abo bategetsi nyene batanu Amerika yahanye. Abanyagihugu ba Irani baharugwa mu majana barishwe muri iyo myiyerekano hamwe n'igitigiri gito cy'abajejwe umutekano bagizwe mwo n'abapolisi. Ibi bihano bibuza abo bategetsi ba Irani gukoresha amatungo ayo ariyo yose ari ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika, bikabuza kandi abo Banyamerika gukorana nabo ibikorwa byose by'ubudandaji.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri waisha turadio atu VOA akadomu kwa umu na ho mraha dusanga, na ho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @ VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo gucyura abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya Sudani.
Aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakajya babagezwa aho ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategereje kugira ngo nabo babafashe gukomeza urugendo.
Ale Mukuralinda ni umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda mu Burundi. Leta irashinja Ale Guillaume Bunyoni ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no mu mahanga. Ibihugu binyuranye bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani bibahungisha intambara. Kajije Umurego aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Mu Burundi Leta iratangaza ko wahoze ari ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Eloge Wilikaneza arakomeza inkuru.
Muganiro wabugize b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uyu wa mbere ni umuvugizi w'umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika, akaba kandi n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzu wa Nyati Bangiricenge yatangaje ibyo byaha. Aha umupatoni Bangiricenge ariko yishyura ku kibazo cy'umunyamakuru.
Aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko.
Umuvugizi w'ibiro by'umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika na Sentare na Inyuzu wa yemeje aho n'uburyo bunyoni afunzwemo.
Afungiwe afungiwe mu iperereza. Uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azo bafite uburenganzira bwo kumubona.
Frederike Bambura Inyumvira yahoze ay'icegera cy'umukuru w'igihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko Dorothea Bunyoni ari uwa gatana.
Baza guhera hehe ko atawigeze arahira ngo arafise ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe cya Nkurunziza. Nkurunziza ntiyigeze abigira, n'uyu Evariste ntiyigeze abigira. Icyo bariko barapfa uko umuntu agira amafaranga ariko acasumbye ubutegetsi uyundi, acagira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuje inyuma, atari uko bamukunda ariko yabakijije. Imisuka iyo bihuye ari bibiri kiba gisumbye ikindi nguvu kiracyica umukuru w'igihugu. Hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka, ategekesha amategeko mugabo kandi azategekesha gute yaraciye kubiri, na cyane cyane kecerekeye ubusuma kuri Bunyoni yanse yuko aza kuvuga ibyatunze mbega bamufata bahereye
izaza nari munyoni yagizwa na uzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera preza nkunzi z'abanama rimwe canke igihe ari umushikiranganji w'umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere mu gihe vyakozwe ari umushikiranganji wa mbere bizogorana cane kwa kuburanishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu ni sentare nkuru y'ubutungane iyo nayo kugera ubu nta ihari mu gihugu ariko vyose vyatekanijwe nkuko bisigurwa na Hosine Gatoni Irene umuvugizi wa preza ndayishimiye aha mwiganiro cyabugize inzego za leta kuri uyu wa mbere
nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana 239 ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare nahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro ikoranye bisigura yuko si sentare yindi shasha izoshigwaho ariko nayo ma sentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare nahinyuzwa gushikiriza manza kizigenza Republika nawe agaserukira urwego gushikiriza manza igihe rero abategetsi bamaze kwitwarigwa abashikiriza manza manza bashinzwe izo manza bacategerezwa kuziburanisha
urunani yuko abashingwa manza baburanira bakorewe amajyo mu Burundi yaturutse ku ntureka zavyawe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera nkunzi izacateye imari mu 2015 bwo rusaba ubutungane bw'u Burundi kwemera gukorana na mpuzamakungu muri dosiye ya Bunyoni ne kamene niyongere umwe mu bashingwa manza batwaye ibirego muri CPI akaba anasasara muri sentare Mpana Vyahirahe yavuganiye n'irugya Amerika kuri telefone
kwasaba yuko ubutungane bw'u Burundi bwo kurikiza amategeko bwa mbere bukamuha ibisabwa kugira amategeko yubahirizwe kuru mwishimwa manza kuru akawuna anu mjangu uiwe aliko kukua sanzuari amatoza sanzuari karakogo na sinari mwote makumu manatiaha tu sabayi uko mshikiriza manza kizirianza wa Republika yu Urundi yukurana nivi lozi mshikiriza manza wa sinari mwote makumu manatiaha bakaraba ingene yu dosye yukurikirana wa Mugurundi hamuru wanza lukatidove ya yami ujombura cyangwa irahe ari cyicaro cya sinari mpuzamakungu Mpanabyaha ari Guillaume Bunyoni ari mu bavuzwe n'abahohotewe ku buzima yuko afise uruhara rudasanzwe mu ihohoterwa ryakorewe Abarundi kuva mu mwaka w'2015
byaha uwahoze yamushikiranganji wa mbere w'u Burundi ikekwa ko bitekanijwe n'ingingo z'amajana 456 637 311 z'igitabo Mpanabyaha cy'u Burundi izo ngingo zivuga ku byaha by'ubugambanira umukuru w'igihugu imigumuko ukwica abanyagihugu ukubabomorera inyubakwa hamwe n'ibindi hamwe rero no kwishimikiza amabanga umuntu afite mukuru wa nk'indonke umunyororo munini utekanywa muri izi ngingo ni imyaka 30 amasoko y'ibihugu bya Amerika yakwemereye ko kugera ubu arenga iyo Bunyoni atararonka umwunganira mu mategeko niyaboneka tuzomubaza niba dosiye yiwe ifashe canke naho ibyo yagirizwa bidafite ifatiro ikiganiro cy'uyu munsi cyavugiwemo ibyo Bunyoni yagirizwa n'ahafungiwe gitumirwamo abanyamakuru mu gihugu hagati bakorera itangazamakuru mu Burundi n'ibinyamakuru byo hanze maze abanyagihugu bagahabwa akanya ko kubaza bahari canke kuri telefone cyacyabereye mu ntara y'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi eroje buri kaneza irujya Amerika
muri Uganda inzego z'ubutegetsi zatangaje ko yabashije gukura abaturage bayo barenga 300 muri Sudani bahungisha intambara barimo abadiplomate abanyeshuri n'abandi baturage ministeri y'ububanyi n'amahanga ntiyavuze aho baherereye ariko ejo kuwa mbere yemeje ko bagombaga kugera muri Ethiopia bagahita bataha Ignatius Bahizi nibyo tubwira
muri abo 300 harimo abakozi ba ambasade ya Uganda i Khartoum abanyeshuri abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza i Makka mu mutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite intambara ikabasanga muri Sudani uyu wari muri abo bajaga i Makka yabwijwe rya Amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye
twari
twageze i Khartoum twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja i Makka hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere nuko abakozi bo ku kibuga batwerekaho kwihisha mu cyumba aho twari turi ntabwo twari twemerewe kuhava ngo hagire aho twaja ariko ambasade ya Uganda hano yatwitagaho cyane igakurikira nuko turamutse
tutambura ubwo kuba ko tutukora
ambasaderi wa Uganda muri Sudan Rashid Semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri Ethiopia
we have made evacuation arrangement
twakoze gahunda yo gucura abanyayuganda kugira ngo banyure mu nzira ya Ethiopia bazava i Khartoum banyure Aljazeera na Gaddafi kugira ngo bagere ku mupaka wa Ethiopia twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa Ethiopia
accommodate a number of all the 300 Ugandan.
Mwitangazo rigufi ministeri y'ubanyi n'amahanga ya Uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanya Uganda 300 bavuye neza ikaritumu ahabera imirwano, bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero 500 berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na Ethiopia. Ambasaderi wa Uganda muri Sudani yabwiye itangazamakuru ko Perezida Yoweri Museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu. Uyiyongeho ko hari hateguwe umutwe w'ingabo kuja gutabara abanyayuganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora. Ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'umwihembe rya Afurika uzwi nka IGADI mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yanenze abategetsi ba Sudani kuba bahembera amacyakubiri ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo. Aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya Sudani.
I always told the Sudanese the dangers of encouraging the
ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu ivangura rishingiye ku moko y'abarabu n'abirabura rishingiye ku madini y'abayisilamu n'abakristu. Nakundaga kubwira General Bashir ko iyo politiki ari akaga ku gihugu cye kandi amaherezo igihugu cyakitsemo ibice icy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo, kandi mu majyaruguru amwe muri ayo makosa aracyakorwa. Ntabwo ari byiza rero gukomeza kurera ayo makosa uko umwaka utashye, kandi Rwanda rusanzwe rubabara cyane kubera amakosa y'ibitekerezo, imigambi na politiki by'abayobozi. Tugomba kuja duharanira amahame ya politiki nziza. Nubwo waje kurwana, ugomba kurwanira impamvu zumvikana atari inyuma.
Even when you have to fight, you fight for a principled cause. Don't fight for just opportunistic causes.
Imirwano yadutse muri Sudani hafi ibyumweru bibiri bishize hagati ingabo z'igihugu cya Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah wabaye perezida nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida Omar El Bashir mu 2019 n'umwungirije General Mohamed Hamdan Dagalo ukuriye umutwe witwara gisirikare wari washinzwe na perezida Bashir wamufashaga mu ntambara yaberaga mu karere ka Darfur. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye gahunda zo guhungisha abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya Sudani mu gihe amahanga akomeje gucyura abaturage bayo bahunga intambara ihabera. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Ale Mukuralinda, arasobanura uko u Rwanda ruteganya kubikora.
Abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye, ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri. Abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabukurikirana amakuru yabo, ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri uyu mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo ngo yahabwe ubuzima. Ikindi rero ambasade irimo irabikorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava, kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano, mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze.
Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu?
Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave, aho bagomba guhurira bagira hamenyeshwa byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byaba bikoreshejwe telefoni, uburyo bwose bw'itumanaho, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakagira bagezwa aho ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategererereje kugira ngo nibo babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa, nibyo biri gukorwa, kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa.
Hari uburyo Leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho? Hanyuma ikindi, hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye?
Guverinoma zirakorana, nk'uko nabikubwiye, ambasade yaba yo mu Misiri yaba yo muri Sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari, ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana ba mukungu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri UN cyangwa umuryango w'abibumbye niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo baragenda ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kubizi niba hari batanu bagiye mu rugero mfashe ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo uzi ko abanyamerika abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukura y'abantu abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti aho babonye abantu bagenda bagiye hirya no hino kugira ngo babashe gukomeza ingendo.
Ubutumwa ku Banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mu bahantu ubuhe?
Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze ni za ambasade cyane cyane kontakte barazifite yaba jarete nirimo minisiri niba hari n'ubashe kuhava ku bundi buryo nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihembo bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bageraniye yo kubasha kugira aho bababwiye guhunga kugira ngo babashe kwazira icyarimwe ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo kuko nk'uko twabibonye ejo abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye hari abo barasheho ni ukwitonda rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata kuko akenshi ni abantu bagendera muri kongo imwe bakagendera ari hamwe n'urugo rw'abantu bagendera hamwe baba nibura bakwiye umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana. Nigire dukiremo ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade bati muhurira ahangaha gahunda igihe cyawe namuraza kuva mu modoka muragenda igihe n'iki nibyo kubahiriza kuko mu bihe by'intambara ushobora kugiramo ibibazo.
Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana bwana umuvugizi wungirije ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungishwa?
Uyu munsi barajya kwita akazi ko gufata abagomba kubanza kuhava bakahava kuko ni mu nshingano zabo urumva ntabwo rero bahava mbere ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biri ngombwa bahava kuko intambara ni intambara.
Ale Mukuru Arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Kuva Khartoum umurwa mukuru wa Sudani kugera ku mupaka wa Misiri ni birometero 1610 kugenda n'imodoka bifata amasaha 46 ni ukuvuga iminsi ibiri. Muri Sudani naho rero hejo kuwa mbere hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta ziyowe na General Abdul Fattah al-Burhan n'izigometse ku butegetsi ziyowe na General Mohamed Hamdan. Ejo wari umunsi wa cyenda w'iyi ntambara indege zoherejwe n'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi nk'uko twababwiye zihungisha abahagarariye ibyo bihugu muri Sudani. Fidel Niyonga barakomeza.
Muri ibyo bihugu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi mu bakorera Leta ya Amerika bavanywe n'indege ku murwa mukuru Khartoum bashitse muri Amerika ku mutaga wo ku munsi wa mbere. Muri iki gihe kandi umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika yavuze ko Leta iri kiraraba ubundi buryo bwo gufasha abandi banyamerika bifuza kuva muri Sudani. Amakuru amaze gutohozwa avuga ko abanyamerika bagera ku 16,000 baba muri Sudani, benshi muri bo bafise ubwenegihugu bubiri, abandi n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko baravugana n'abafise ubwenegihugu bwa Amerika ukuntu bafashwa mu kuva muri Sudani bagatahuka muri Amerika n'imiryango yabo. Yamenyesheje ko atabirengaho ashobora gutangaza bifatiye ku mpamvu z'umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko bazobandanya gufasha abanyamerika bari muri Sudani barondera kuvayo. Mu mpera zindwi irangiye abasirikare ba Amerika bo mu rwego rudasanzwe barakuye abakorera ambasade ya Amerika n'imiryango yabo ku murwa mukuru Khartoum hakoreshejwe indege za kajugujugu zivuye muri Djibouti zinyweshe ibitoro muri Ethiopia. Ntawarashe kuri izo ndege mu gihe zari muri icyo gikorwa. Abategetsi bo mu biro vya Perezida wa Amerika batangaje ko inteko za Amerika zizoguma muri Djibouti kugira zikingire abakorera Amerika n'abandi igihe cyose bizoba bigikenewe. abategetsi ba Amerika kandi bariko baravugana n'abayobozi b'abasirikare n'abasivile muri Sudani kugira ikiringo cagahengwe kashizweho musi w'iramazani cyongerezwe kugira byorohereza ibikorwa byo gukingira abanyagihugu mu bihingwana irikirabandanya muri Sudani abakurikirana ibintu bavuga ko ibihugu byo mu mahanga bitari bike biri muri cyo gihugu mu ntumbero iyo nyene yo gukingira inyungu zabyo Sudani ni igihugu kiri ahantu ibihugu byinshi byifuza gukorera ku nyungu zabyo ico gihugu kibikuruzi ni niba hari itukura ni igihugu gifise amatungo akomeye mu butaka bwacu kandi gifise akamaro gakomeye cyane kubijanye n'uburimyi ico gihugu giherutse gukugwa ku bihano cyari kimaze imyaka itari mike cyarafatiwe cyane cyane na leta zunze ubumwe za Amerika nizihe nyungu Amerika ifise muri Sudani no kubiriko birahabera nivyo tubaza Pierre Clarence ngiyumva umuhinga mu bya politique yanonosoye ibijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi
Amerika murabizi ko ari igihugu kinini tarutura mbere benshi bazi ko ari cyo cya mbere mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ibya politiki n'iby'igisirikare ni ukuvuga ko ubusi babona neza ko intambwe bari bageze ko hari ibindi bihugu bisa nk'ibiko birayirengana Ubushinwa murazi ko ufitaniye amasezerano akomeye mu by'ubutunzi na Sudan mu bijyanye na peteroli n'ibijyanye n'ibindi bintu bisanzwe bafise munsi kumutare bwa Uburusiya bwo murabizi neza ko usanzwe ubucuditse cyane n'Ubushinwa hama kandi bukaba nabwo bwarinjiye nabwo muri Afurika mu kurondera amasoko mu kurondera imigenderanire imwe yo hafi cyane n'ibihugu bivuga ko Ubushinwa rero umunsi aribwo abanyamerika bo babona ko bwegereye mbere kubasugera kuko nibo bakomeye mu by'ubutunzi kandi no mu bya politiki barakomeye ubu byinshi biri kumwe n'Ubushinwa Amerika rero ibona inyungu zayo ko ziriko zirabangamirwa bimwe biboneka nicyo gituma bariko bagerageza uburyo bwose bwo kuraba ingene n'iyo ntambara yaba iyo byose bazoba bafise icyo bazoba bavuga mu kwitorera inyishu aba mu buryo bwo gufasha uruhande rumwe kugira ngo rutsinde cyangwa kubumvikanisha mugabo ivyo byose ufatiye ku bizokononekara bihugu byinshi biriko biri pozisiona cyangwa ipreposisiona kuzogira uruhara bizoterera kugira ngo imigenderanire yabyo n'ibyo bihugu n'uzoba yasinze izobe ariyo ishigwa imbere gusumba iyindi umva rero ni ibintu bitoroshe ni ibintu bigoye kuko aba babonye n'abajya ba jenero babiri ariko baragwana barazindanye rwose basangiye byinshi umwe wese arazi uburyo wundi afise
none ni ikihe Sudani ku bwanyu ni ikihe mubona ifise kiriko gituma haba uko guhiganwa kw'ivyo bihugu byose twako turavuga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ariko baratumviriza ni ikihe Sudani ifise kidasanzwe kiriko gituma ivyo bihugu vy'ibihangange ku isi bihaniganira
kandi no kuraba neza ahantu mu karere itumbe yemwo ahiri Sudani turetse ko ari igihugu kinini cyane rwose mu bihugu binini byo ku isi ni igihugu murazi aho gitumbereye kimpande y'igihugu kinini cyane cya Misiri hama hirya gatoya hariho Israeli ugiye kwinjira hirya hariho za Yemen hariho ubwo ko kiri hagati na hagati y'ibihugu byinshi bikomeye ni ukuvuga itewe hakaba ingorane hakabaho kigacikamo ibice birashobora gutuma intambara iseseka cyane mu bindi bihugu byinshi cyane hanyuma mbere bikanagorana rwose kugira ngo bijya bababwira byaba abantu bagwana bitwaje ibyiyumviro bya kisilamu bashobora kandi kuhagira ikirindiro hanyuma bigatuma umutekano wo muri kariya karere kose wononeka
nakwenda babaze biravugwa ko umugwi Wagner wo mu Burusiya ufise uruhara mu biko birabera muri Sudani ko ufasha uruhande rwa General Dagalo ko wabaratanze ibigwanisho n'ibindi twoba tugomba dusubire mu gihe cy'imishyamirano nk'iyabaye kera ku gihe cy'icyahoze ari ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi na cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu hari yongera ko kandi n'Ubushinwa turiko dutera tujahe niye nkurikiza ibizogira muri Afrika ku bijyanye n'umutekano muri make
umutekano uzohungabana cyane ugiye kubiraba kuko abo bantu bose izo sosiyete zikomeye zo mu isi ziriko zifashisha abantu bafite ibigwanisho abandi bariko barabibahereza nungaha hafi yacu ariho muri Congo hirya gatoya ugiye kuraba Mali urabona neza za Mozambique zaye ahantu hose hari ubutunzi hari ibintu byinshi urabona ko ubu intambara iri iraza buhoro buhoro isutama kuko ababikeneye benshi hari habagikoresheje mu myaka yahera hariho nabashasho bashaka kubironka ubwo yuko hazo swambaye abantu bazobandanya babona intambara z'ama muri Afrika.
Murakoze turabashimye.
Turabashimye nanje murakoze.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo nahatu yasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma hamwe na bagenzi banje twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.